zina langa ndine Jamila Chalamanda ndachokera ku Mangozi muzi wa Ntumbula tiye na mavi
chabuno ino ndi mmodzi mwa atsikana amene mwatenga nawo mbali pa maphunziro amene akonza bungwe la YONECO tatifotokozani kuti maphunziro amenewa athandiza bwanji ku luso lanu lophunzisaso achinyamata anzanu kumbali yokhuzana ndi nkhani zosiyanasiyana
Yeah, ndithe kukaphunzisa azinzanga kuti akhale ndi luso la moyo labwino athe kuzilesa asathese kupanga zinthu zoti zingawonongere mtsogolo lawo komanso athe asatenge mimba akadali ang'ono atha kuzitengera mavuto kuthupi lawo monga ifa ya yokhuzana ya mzimayi kapena tsikana obereka ali wachichepere
chabwino pali nkhani imene yaona kuti atsikana amene analowa mbanja akadali chepere kapena amene anabereka ali chepere amasalidwa ndi magulu ena anthu ngatali akulu-akulu amanena kuti iwe wachepa sungachiteze ndife komanso anaza wakuakana kuti iweyo wakula ngati unabereka sungachiteze ndife mwina mchitidwe umene umakhudza bwanji umoyo wa atsikana amene ali ndi vuto limene
amatha kukhala usamasuka komanso samathanso uzipereka kumbali ina kuti ngakhale anthu ali mmagulu kuti azicheza amanena zoti ndiye kuti ine pamene ndafika stage imene ndiye kuti basi paine patha singathe kukhala nawo amagulu angati amene kapena akulu-akulu kapena anazanga
chabwino mwina mchitidwe umene uli ndi kuopsa kotani pa kakhalidwe ka munthu payekha
kuni kuopsa onena kuti munthu amatha kuganiza kuti aziphe kuti fochoti sakutha kukhala ndi azizake komanso atimathanso kuganiza maganizo ena kuti angasemphane ndi azizake kumakhumudwa monga ngati kuti kuzisala na yeso kunena kuti ndiye kuti ine basi tupano panda telatu sangathe ndi moyo wosangalala
chabwino ndiye inuyo ngati mmodzi mwa atsikana amene munadzaphunzitsidwa kunoko ndi bungwe la YONECO muchita zotani kuti mukapita kumudziko pakaoneke kuti pali kusintha ndi maphunziro amene mwatenga kuno
ndikasintha onena kuti wina aliyense ngati amene ali kukhuzana kumbali yoti mwina ali ndi kachilombo ka HIV samamusale titha kumagawa naye kuti azikhale naye kumbali yathu komanso timutenge ngati chimodzimodzi ifeyo tomapereka maphungu ambiri monga kwa afumu ma MP kapena akutchali cha mipingo ina ndi ina kuti anthu amene tisamathe kumasiyanisa kuti tikhale ngati anthu amodzi
chabwino mwina ngati dera limene mukuchokera ndi mavuto anji amene mungafotokoze amene akukhudza kwambiri achinyamata
kubereka akadali ang'ono komanso kutenga kachilombo akadali ang'ono monga ngati yenaso kupenga misala komwe kumbali yoti amatha kusuta foja komanso ndi mavuto ena onikhala kuti ngati kubaso achinyamata
mukaonesesa zimenezi zikwanuku zimachitika chifachani
fojo nena kuti anthu ena amatha kusowa chithandizo komanso yenaso amakhala opanda makolo awo kuti angamathandize
Some one day.
Two one.